Mfite impamvu yo kuririmba, numva nuzuye amashimwe n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo yatembye
Kongi kuri takera
Your faithfulness to me, your great ease.